What motivated me to do the reality show? I was just thinking, I remember back when Avandu that approached me for the reality show, and I always said, no, because I'm that kind of person, shy. So, but I think the more special SABC involved. And I thought, you know what? Kudala kubhalwa ngami emaphepheni, kudala abantu behleli nje kukho i-sources seyingam, kudala abantu, people that I've never met in my life, zange ndadibana nabo naphi na tu. Kodwa umntu ufila ingathi ufuneka unento yothetha ngam, kodwa zange andibone, undazele stage qha. So besides that, ndingenzinye izinto zobomi bam. I decided to agree because I wanted my story to be told by me. No more abantu babali sebali lam kodwa ndikhona. So ngoku yonke into oyifunayo ufuna ukwazi ntoni nantoni na, that's why I agreed, because abantu they will get to know uZahara, they will get to know me, le ntombazana village girl, the country girl, le yabo, not by vinga abantu kodwa by vinga ngam.